Yo, inakuwaje watu wangu wa nguvu? Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA mazee. Support this guy, he's doing an amazing job. Support Boom Boy Muziki mazee, show him some love. Kama ni kwa channel yake, subscribe Facebook, Instagram, Twitter, show him some love mazee. Anafanya kazi poa sana.